Kua whakaingoatia a minita tākuta Winston Halapua, hei pihopa matua o te hāhi mihingare. He ai ki ngā whakaritenga o te hāhi e toru ngā pihopa matua ka whakatūria. Ko tahi hei pīkau i ngā tikanga Māori, ko tahi hei pīkau i ngā tikanga Pākehā, aha ko te tuatoru hei hāpai i ngā tikanga Polynesia. Anā, ko Halapua te māngai mō ngā tāngata no ngā moutere. E ono te kaumāwha o na tau, ngā tau o Halapua, ā he kai o kua hāhi ia i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. Kua piki ia ki te tūranga i whakarerea i hoai e pihopa Jabiz Bryce.